Da 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 I open up the paper. There's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of. I'm turning to the horoscope and looking for the funnies. When I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. I'm trying not to notice, but just hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair is getting wet. Da 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 da